kubale lapha kusetindlini tekusakatha leti yakuhlala njalo thi sakatha ngesiswadi embabane edolobheni ecoronation park ecele kwase Prince of Wales embabane eswazini kangwane sangena sibali kumdumbadumbane sangena kumdumbadumbane sibali lomncane wetithanzane le lapho sibuka khona embili sibuka emuva angathi kutsi bongathini lapho mbokane langibekisa ngalelo gama lelo ukuthi engqondweni yakho kufika kutsini
sigcoko siyancinca ngiyakuvosibali ukuthi utsi singena lapho sitawubuka khona ikakhulu lesihlangene nako elihlelweni lwamdumbadumbane wetithanzani eminyakeni nangu lesisuka kuwo lophelile utsike sifanele sibuke lokuthi yini lesihlangene nako
wena wekunene
yini lesikubonile lokungkona mhlawumbe kukhinyabeda ikakhulu bantu naba bantu labaye bathi bayathandzana kwesinye isikhathi lesingathi bathandzene baze bathathana
befika esigabeni lapho kufana sikhona bakhe imithi
wenawe kunene loko ke sifanele ukuthi sikubukisise ukuthi lapho sikhanze ini
wenawe kunene mina nje bengathi asesiqale eluhlangothini lokuthandzana kutsi sikhanze kutsi vele bayathandzana yini labo lebese banetinkinga bebathandzana yini noma ke babenetinkinga nje bathandzana tindlela tabo tekutsi bazame ukuchacha leto tinkinga tabo kube nakweni ukuthandzana nendlela nje labaganana ngayo baze bayofika lapho ekuthandzaneni lapho singafike sesikhona bayathandzana sibone kuthini sine kumdubadumbana sinasibali
sibali ekuhambeni kwethu thine nawe sihamba nohlelo lwamdubadumbana lwetithandzane sikhanze kutsi bantu labayaye bathi bayathandzana baye bathi bayathandzana kanti abathandzani gukhona lokungkona ngiloyo akubukile kulomunye ngoba kuthandza umuntu awumthandzi ngoba anelutho loluthide uthandza similo sakhe nebuqotho bakhe hayi lanako uthandze langoko hayi lanako kodwa lethine ekuhambeni kwethu sikhanze kutsi bantu baye bathi bayathandzana kanzi baye bathandzanele loko labanako hayi loko labanguko
wena yekunene
loko ke sigcoko ukhanza kutsi nabathi bayathandzana bathandzanela loko labanako uyawukhanza kutsi nesikhathi kuhanjwa sibese siyathola kutsi nakuhamba kuhanjwa sekuphela loku labathandzanele kona labanako mhlawumbe sekuyaphela nasekuphela loko ubese kuyacala tincushuncushu lapho kanzi nabathandzanele bungibo babo kude lokuyaye kuphele lapho kuphela ngaphandle kokusukufike kufa
wena kune kulona leviki noma kulamaviki besicoca nawe nemaqhogolo sicoca ngenzaba yokugana kwavela lokwekuthi nayona lendlela lesekugananwa ngayo ihamba iyaphuma emshweni ngoba kubuyela kukona nako lokushoko kwekuthi ubuka timphawutini kumuntu ukuthi lo muntu ungumuntu unebuntu nemambala ngingaphila naye ngalakha yena likhaya ukhanze ukuthi lo munye ubukelwe kunye nendlela abantu lokhanze ukuthi mhlawumbe baganana ngayo kukhona ende kukhulumako sibali ekuthandzaneni kwebantu na
Kokosiyancinca lesikubonile kulokuthandzana lesekukhona kwebantu lengingahlabisa ngenhloko nebekunene ukuthi kuthandzana kwebantu lesikubonile ngunaku lesekuhambisana nemali ndawusho njalo bekunene lokho kuthandzana lokunjalo liqiniso asilisho bekunene akusiko kuthandzana loko lowungaze ukubhekise ekwakheni umuti sizathu bekunene loko ungakusho nje ukuthi kukuthandzana sakuthengana ngoba nembala nangabe loko lenithandzanele kona sekuqala mhlawumbe angase kuyaphela ngoba bekunene sifanele sathi ukuthi lesinako kuhamba kuhambe kuhambe kuphele kupheleni saphila lokusokuthi nasekuphela loko kuyawubese kuyaqala sigcoko kungevani lapha nalapha nembala ubese usina usubuka emuva lokunye lesikutholile sitholile sigcoko nekuthi bantu abasathandzani noma abasaganani ngendlela lefanele yekuganana kwebantu ngasebuveni babo sebakuyekela lokhu ngiko ke lokhu lokudala lokwekuthi ube sowukhanza ukuthi ekuthandzaneni kwabo kubade sisekelo ngoba lapha emuva ekugananeni kwabo kude lokubuve lokwalandzeleka
wena kunene akusena sisindo
akusena sisindo nje futhi sekude nalapha kusime khona ngoba umuntu nangabe akugana empeleni ufanele ukuthi abukuqaphelisisa umuntu ukugana kwakhe ngoba kugana ngiko le kuhamba kuhambe 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 kuye kukufikisa ekwekutheni lo muntu sangakuthatha akwende umfati loyo muntu nasatha kutsatsa akwende umfati uyayibukisisisa kakhulu indlela lowamgana ngayo
ya
nangabe indlela lowamgana ngayo abathe uyayibuka itawumenda ukuthi abe sowukhanza shangathi uyasimbatheka usimbathekiswa yini ubuka indlela lena ganana la kugana ngayo leyo ndlela seyiyamkhomba buqotho bakho wena lathi ufuna ukukutsatsa
ya
sekungenteka kutholakale ukuthi engcinye sewukutsathiswa ngoba kufuneki ukuthi umuntu akutsathiswe kuhlupheka kufuna akutsathiswe kukuthandza kukuthandza akuthandzani athandza kwakheka kwakho athandza buqotho bakho abese uyabuka uyabona ukuthi kulobuqotho lanabo lo muntu lo angalakha likhaya lakethu noma lababe nami noma ngingafa ningamshiya ekhaya lisale liphila ngaye akusho ke lokho ukuthi kuyekwendwe buhle yini lobu belwanyana kwendiwa similo nabuqotho
yeah hayi lamahlahla
cha hayi letinwele bekunene lesitibonako bantu ngoba kuthi umuhle uba muhle wena kwakhiwa kwakho ebese kuba nesimilo sakho kulobo buhle balowo mtimba wakho lokushoke ukuthi umuntu lonjalo kuyendeka ukuthi nangabe ulijaha lelihlakaniphile nembala sekungendeka ukuthi umtsathe loyo muntu umende umfati kukhona lokubonile kuye kodwa ke sisahamba nawe sigcoko kulomnyaka lophelile tinkingeni telabathanda sitholile lokuthi naku lesikhuluma ngako nyalo labantu bayatsatsana bangakakubuki lokho nguleyeke into leyenda ukuthi kuhambe 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 ebese kuphelela endleleni ngoba into bekunene nakude la isime khona kulula kuwa kwayo
sibali kukhona la kulohlubekisa ngakho kugana ngengculo lomunye angakhanza ukuthi yena uthi umgane silumbi lomuntu lo kanzi somgane ngencuku angathi usilapho bonga kaso unabanabe uthini nje
mane ke sigcoko lokutangihlupha hlupha lapho angikwati kahle mine kugana ngesilumbi kutsi ke nje ngesilumbi kugananwa kanjani mhla umbe kumbe ngesilumbi lokugana umuntu ngengculu ngibona kuganana yini angati kahle sigcoko ukuthi ngesilumbi empeleni bantu baganana njani sesekelo sako ekugananeni ngesilumbi kuba yini nesilumbi uyaye ubuke ini kutsi lo muntu lo ngingamtsatsa ngimende umfati ngitsi bulukhuni lengitawuba nabo sigcoko ngulobo lapho ngoba angati lokwekutsi nesilumbi bantu baganana njani
wale kunene nami sibala ngati kephana nje ngiyabuka tintfo letinengi letiyayetendeke kubantfu ukhanze ukuthi labanye indlela lebacala ngayo bacala kabi kodwa kwakusilungwana kubo lokho mhlawumbe bahlangana ehotela lolo munye uyinfombi yalomunye nalolo munye uyati sebayasuka lapho bayanatha
Msamtsatsa gqoko siyancinca umuntu lomsikati lomkhanze ehotela
Yeah.
Ngake ngathi mine kuwe ngalelinye lilanga kuwo lomnyaka lophelile sihlangana nato Donald inginga dalabathandzana ko ngathi uyabona nawufika esinganeni sakho noma la sihlala khona noma kusekhaya kubo nje uthi uyamfuna lona lo singane sakho bakutshele ukuthi no akekho la ekhaya uhambe itolo ungathi utawubuya namuhla kodwa sive ukuthi abelele ehotel butsi yini nembala vele lefika kokuwe nangabe singane sakho ufike wasikhandza ukuthi sikho ngakusasa so uyasibona uyasibuta sithi besise hotela silelele ehotela kutsi kuwe njenge liswati yini lefikako loyo muntu lo njengaloyo nembala vele uyabuthola yini buqotho kuye uyasithola yini similo sakhe sekuthi ungamtsatsa uye umenda umfati ekhaya kini loyo muntu lo njalo lo kugane ehotela lohle futhi
anyamalala
ayawulala ehotela
Now usuyambuta athi what's your problem I taken myself out with my friends
Uyabona into lenjenga leyo ukhuluma singesi manje na ke now uthi uyakubuka sigcoko kuyahlangana yini loko
Yeah
Iqiniso lithi akungeke sekuhlangane ikakhulu nase ngebuve akukho
Khala mntu batubalela boxe coronation park ecela kwase Prince of Wales kusemba abane swazini
Nene bekunene lokhu lesikhuluma ngako sikhuluma ebuhlelweni lwamdumbadumbane sikhuluma netinto lesihlangene nato eluhlelweni lweminyaka lophelile kulo uhlelo lwetithandzane
Lokunye sibali basathandzana abantu lesikukhanzile lengubukela ngabe bongaphawula uthini lapho labanye lababele enhlanhla baze befike esigabeni sekuthandzana angathi sekuthathana indlela lebathathana ngado kathi cacci kahle nokwenta ukuthi futhi ekugcineni kwako konke noma sebane kukhuluma sebacabene kube bede indlela letitindile labakhulumisana ngado letakha likhaya labo nenhlala kahle nekuthandzana kwabo nekuthathana kwako ukuthi kuqhubeke lembi
sihlangene nako sigcoko lokho Ukhanza kutsi bekunene umuntu amunye kusetshendiswa imihambo lemibili ekuthatheni loyo muntu. Lento leyo ihamba ihambe ihambe ibe netinkinga bekunene ngoba bantu nangabe bathathene nje kuba khona ngalelinye lilanga lapho khona kube khona kukhuluma lokutsite lokutawubenda mhlambe bakhulume baphakamise emavi bokukanye lokutawubenda bakhulume bagcine sebafanele ukuthi baye ulanyulwa mhlambe ngumthetho kodwa ukhanze ukuthi lendlela labayisebenzisa labantu nabathathana akuvakali kahle ukuthi umthetho utawuyingena ngakuphi ngoba mfati nzini wacale washada nesilumbi wathi nakashadile kwakhanya lokuthi eyu manje njengoba sewushadile lo muntu unje sine batali bantombatana phela unina walotsholwa kufanele ukuthi lo muntu lo aloshonwe kulobola ke kuyini kusiswati ufanele lokuthi abese uyawugqotshiswa libovu lokusho ukuthi sowubuyela phe sowubuyela esintwini lapho kutawuvumeleka khona ukuthi kuphume tingomo te kuyamlobola sekungena silumbe sekungena isintu nasike indzaba yabo labantu lababili inyalo sebaqabene ngidawusho njalo ita ukhulunywa siphi lendzaba ita ukhulunywa isintu ita ukhulunywa silumbe inkinga ke ita ubasebusini lalabata kuyiteka lendzaba batawuthi bayiteka ngesilumbe bakhanze ukuthi nakuya sekunetingomo indzaba leseyitekwa inetingomo seyifuna ukukhulunyelwa emqubeni kepha indzaba yemshado seyifuna kuyawukhulunyelwa enkantolo sewuyabuka ke ukuthi bantfu labasebenta lendzaba le baba nebulukhuni ngento leyendiwe ngabomo yendiwa bantu bathatha umuntu ngesilumbe baphindze baye umthatha nangesiswadi loko bekunene sihlangene nako etinkingeni eminyakeni lophelile kuyinkinga nempela kubantu lababe sebakhuluma tindzaba talabo bantu ngalesikhathi sekukhona incushuncushu letside sikhuluma ke bekunene ngetinto lesihlangene nginato utawuthi uthi esilumbini tholakala ukuthi chaphela bekunene lo muntu lona wahlatshelwa tingeke adikho ngala uthi ngala kuthi cha phela bekunene lo muntu lona washada akukho lokhu ngala ube sewukhanza ukuthi indzaba yalabantu seyiyawuhlupha ngisho nemthetho luqobo lwawo ukuthi ifanele kutekwa njani lendzaba yalabantu naba bantu lababhice sibhicongo benda into lengakafanele umfati wakho angaba nguko konke umthethe ngelisiko lebuve bakho
naye kunene into leyawudinda leya wenda kwakutsine bantfu bamati bamhloniphe invo leya uhamba ibuyele le lapha bogogo wakhe khona nabonina bathatheka ngayo ndlela leyo ngoba tingomo ngathi watibalekela ngoba uyise naye wamlobola unini
liqiniso ngulelo gqoko siyancinca kubantu labanye labaye bathi hayi tingomo indlo lengenandzaba tingomo ungasho ukuthi indlo lengenandzaba nangabe loyo muntu atitala ngenhlanhla lembi ngingasho njalo kude umuntu lotitalako umuntu utalwa ngumuntu umuntu ke umntwana umtala wena emfatini wakho loyo mfati wakho uthi ngumfati wakho ngoba washaya tingomo wamlobola lomfati ngiko bantwana labatalako kuthiwa ngebakho ngaleso sizathu lesi sithi esiswatini watishaya tingomo walobola lo lona ke sowufanele kusinakenza tingomo takho lwalobola ngato unina tibe setiyabuya kuwe tibuye ngani tibuye nganansi intombi yakho angiyati ke lele kungakhuluma nanayo isiyona ayifuni kulotsholwa ukuthi ngabe ikhuluma ini ngoba lutho lwemuntu alukhulume kukhuluma umniyo walo lo lutho
le une lapha sibali ukhanza kwekuthi etintweni lekuncane le ngabe bethukhulunywa sina sathu singasiswati kwendlala tehlanzi etintweni lekuncane letingabe kuhlalelwe phansi takhulunywa dineni tikhuluma ngendvo yato sekungena umthetho uyadlongota sewenda labantu lababili enfeni lebetha ukukhulumeka yendlule seyabacabanisa sekuba nesithokozi ngasho njalo
liqiniso lelo sigcoko siyancinga phela sigcoko bantu bayati kutsi enkantolo atendlalwa hlanzi
yena kune
kuhlalwa etitulweni enkantolo kukhulunywa indzaba yemfati kanzi ngala esindweni kwendlalwa tihlanzi kuhlalwe phansi kukhulume bantu lababatali balabantu lababili naba lesekukhanya shangathi abavane inhloso yekwendlala tihlanzi bekunene kusuke kungasiko kubhidlida kodwa kusuke kukwakha ngoba labantu labendlalelene tihlanzi suke sebadinini bunini budalwe kuthathana kwanaba bantu lababili laba ke lasebendlalelene tihlanzi bafuna likhambi lekwakha noma lekuqetsa naku lokwenda laba lababili bangede bevana
tendlalwe bakhoti
letihlanzi bakhuluma inkulumo leqotho yekufuna kwakha kude lokhuluma nakwendlelwe tihlanzi akhulume kukhomba kwekuthi lento le lokungenani ayimane ibhidlike kubade etihlanzini into lenjengaleyo kodwa nawusi uyakubuka ngale la kungendlalwa khona tihlanzi ngulala kukhona khona ngekwemthetho nesehlukaniso lesikhona kubantu labe bathi basethene ngokusanzana atendlalwa tihlanzi lapho kunesehlukaniso khona kodwa la kude khona sehlukaniso tiyendlalwa tihlanzi ngala ngasebuninini ngulapho kwendlalwa khona tihlanzi kukhulunywe kugcine kukhulunywe kweviwana makoti loyo wabuyela ekhakhakhe nendoda leyo iyayalwa nangabe kutholakele ukuthi la ekwendlaleni tihlanzi indoda itholakele ukuthi ngiyo lephatha kabi umkayo makutholakele ukuthi umkayo nguye lophatha kabi indoda bayabe sebayayalwa labantu bayalwe bantu laba batalako bantu laba nengati yabo hayi bantu labasebenza imali abangeke bakwade ukuyala kungene emsanjeni lokho
kanti batubalela box baba nedolobheni Coronation Park sesephetha sibali wami sibuka emuva sibuka lasembili kunentfo levele la kukona lapha ekuthathaneni nasekuphileni nasekugananeni nje kwebantu indzaba yetinhlangano mina ke ngidathi chaza tinhlangano ukuthi umgomo wato nathi ufika la eAfrika wathi wathi tonanatela impilo nebuve nemihambo nekuphila kwemaswati inhlala kahle yawo kepha nyalo lesa sikubona ikakhulu sila kumdumbadumbane ukhanza usiletindvo lokwakufanele ukuthi tinanatele inhlala kahle yemaswati sengito futhi letindvo letibese setidala kwekuthi bantfu emakhaya abo baphambane angathi noma sibali ngevakala
uyabona sigcoko siyancinca indalo yaNkulunkulu yekudalwa bantfu uNkulunkulu akaba nikanga abantu ekwekutheni empilweni yabo bayawugcina babuswa tinhlangano tinhlangano wena wekunene ukhanza kutsi empeleni inhloso yalabo labenda leto tinhlangano abe kungasiko kutakubhidlita tintfo labatikhanza takhiwe ngulabo bantu kanye nenhlalo nempilo yabo mina sigcoko siyancinca ngitawuthi sibulawa ngumbuso etinhlanganweni ungalandzeli kubukisisisa kutsi lokufundziswa labantu bafundziswa tinhlangano yini tinhlangano tifundzisa noma ngayini kubantu kude lobaliso lekubukela buve bebantu kuleto tinhlangano kuleto tifundziso tato kubonakele nasihamba nelhlelo lesisuka kulogcoko siyancinca ukuthi umfati wakho uyindoda angangena athi shi etinhlanganweni leto lulwimi lwakhe luyabe seluyashintsha ekhaya ngiqinisile batangifakazela labanye kepha labo labesabako njalo abengeke bakufakaze lokho luyabe seluyashintsha lulwimi lwamake sewuyabona ukuthi kukhona lokutsite make lase afundziswa kona afundziswa inhlangano kanzi kube tinhlangano nonzini tifundziso tenu tibukiwe ngabe kuyabe sekuyavela sichakeke bekunene lo kuphela nase nikufundzisa kanje sekuta kwakha kubede inhlala kahle kulabantu naba labathathene ngoba tinhlangano gcoko siyancinca tiyakufundzisa bulunza kumake ube sewukhandza umfati wami ubuya enhlanganweni empeleni noma ubuya sikhathi sisihambile nangimbuta angiphendule ngelulwimi lwenhlangano hayi ngelulwimi lwemiyalo webatali bakhe sikukhanzileke nako lokho bekunene kuthi kuhambe kungete kwabe kusakwakha kuthula ekhaya lebantu kanzi inhloso yato inhlangano empeleni nawutibukela kwakukuthi kwakheke kuthula kubantu bantu bashiyelane imiqondo letsite yekwakha tinto letitawuphilisa abantu kodwa ke ngekungagadwa kwetinhlangano evene kuyabe sekuyahlanyeleka nalokungasiko lokungikona utawukhandla kusekugcineni kwako konke kuyabe sekuyawubhidlida umuti ngoba labantu labashumayela kole abashumayeli ngendlela yekwakha ngasebuveni labanye labashumayelako kuyaye kushumayele labo lokhanza ukuthi banje nje imiti sebade bayibhidlita bona sebayawufaka lo moya nakulabo labe bese basebambelele ngolapho bekunene lapho kuyabe sekushintsha khona lulwimi lwamake nangabe asangene kakhulu enhlanganweni loku lesikukhulumako bekunene kasisoli tinhlangano kasisho ukuthi timbi kodwa lokufundziswa kokhona sithi kubomane kuhlolwe ngulabo labanemalungelo ekukubuka ukuthi kufundzisa kona yini lokutakwa khasive semaswati kusasa noma akusasiko nangabe akusasiko kube sekuba khona imiyalo leqhamukako kulabo labafanele hayi bekunene sekuyasihlalula sive lokho
ngoba nale ufundziswa bale akusiko lokhu hlanganako ngoba lesingathi balanced bayafundziswa bomake ngale emadvodza kude baba lobafundzisako kuhlangabeda ukuthi laba sesibajele nawo kuze kuthi kuhlangane lento seyingene yaze yayofika ngisho nasemasondweni imbala nawo sekane kufundzisa lokuthite lokwenda emakhaya ahlaluke
emasonto phela gqoko siyancinga dihlangana
wena yokune
nawo awungeke nje uwakweshise etinhlanganweni nawo afundzisa kwawo
wena yokune
netinhlangano leti nato tifundzisa kwato so uyawukhandza ukuthi umuntu losangena tonke leto tinto leto ingcondo yakhe iyabe seyiyaphambana ekhaya kakhe lapho enze khona sekuba khona inhlalunhlalo sekuba khona engcenye nekugcina labo bantu behlukene behlukaniswa yini difundziso labafundziswa dona letingendlalelwa tihlanzi njengoba siswati sisho
asambe sibale sivalele sesibale ngoba sibonile nasemakhaya kwakuthi sowukhanza kwekuthi labo labayawakhala omakhaya bafike bangede bevana ngoba beta nemicondo lehlukene kanzi lolothatha lomunye yena bekathi ufuna kwakhalikhaya loya lomunye yena ufuna kwakhatini
kunjalo sithoko siyancinca sikubonile bekunene lokho kodwa ke siyayala emhlelweni lomdumbadumbane ukuthi angathi singethe sakubona lokho kulomunye nyaka nini bemnene na ngwenzile umakoti ukhanze ekhaya ukuzwa ligusha ungaboshwa ukuthi bahlupheka nabo bani badla ligusha ngoba bayalisanza ungeti nekupheka kwakho lokuthi ufike kuhlanjise abantu ekhaya
usale kahle nebe ngulene sekahamba emajala amadzala
wena unene